Ngiyanibingela bazalwane kuzo zonke inkundla zokuxhumana. Ngibingela ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha. Ngiyafisa sibuke izwi lenkosi encwadini ka Paulo sayibhala uTimothy esibili sahlo sokuqala ivesi lika 7. Lithi, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Into engifisa sibonisane ngayo indaba yokuconfronta ifear okanye ama fears omuntu. Umuntu nomuntu nama fears akhe amharasaya, amhluphe, amenza angajabuli kahle, angaphumuli, angakwazi ukwenza izinto ngenkululeko. Lapha sibona ukuthi uNkulunkulu uMoya Ongcwele ukhuluma ngoPaulos njengabantwana bakho ukuthi akasinikanga umoya wokwesaba. Kusho ukuthi abantu abahamba noNkulunkulu bakhishiwe kwindawo yokwesaba, kodwa banikwe i-option yokuthi babe namandla, babe nothando, babe ne-sound mind, umqondo ohluzile, ophusile. Ibalulekile le nto yokuthi sazi ukuthi noma izikhathi zinje singahleli kahle, sivalekile, kodwa uMoya Ongcwele ukhona phakathi kwethu kusisiza ukwenzela ukuthi sizokwazi ukuthi sinqobe, siphume ngale kwale season esikuyona singesabi, singethusiwe. UMshumayeli uthe kuko konke kukhona isikhathi. Siyakholwa ukuthi nalesi sikhathi sale coronavirus sizodlula ngoba yonke into inesikhathi sayo. Singesabi bazalwane, sethuke ngoba nako kuyabalwa inombolo ezinkulu zabantu asebehambile emhlabeni. Nkulunkulu wethu ume ngakithi, akekho nokumelana nathi. Sinikele lama options amathathu, a power, a love and of a sound mind, so that sizokwazi ukuthi simelane nezimo noma iziphi, singabi ngabantu abesatshiswayo, abethuswayo, ngoba sihamba noNkulunkulu omkhulu, umdali wezulu nomhlaba. Nkulunkulu usinikeke izwi lakhe esiadala ngalo, asinikile nathi basilikhulume kwenzeke. Sithumile ukuthi asiyokwenza umsebenzi wakhe ngalo izwi lakhe. Ngakho-ke sisaqhubeka nale ndaba yokuthi asinikwanga umoya kwesaba. Ngiyathanda ukuthi na uzibuke ukuthi ifear yakhe enkulu yini, ukwesaba kwakho okukhulu yini, yini le ne-challenge yakhe kwesabeni. Ngoba uthe umbhalo, ukwesaba kuyisihibe. Uma wesaba ufeyila noma into ubuzoyenza kahle iphumelele, ifiye ikubambe, ikudodobalise. So ngenxa yaloko thina njengabantu abankulunkulu asingesatshiswa nale COVID-19 ekhona, singethuso ngoba uNkulunkulu wethu simkhonzayo uthe uJesu mayekhuluma lapha, uJohane mayekhuluma laphana, wathi he is from above and is above all. Sihamba nomuntu onjalo-ke ovela ngasenhla, ongaphezu kwabo bonke. Sisaqhubeka le ndaba yethu, angikutshela indaba emfushane ebamba umuntu ukuba angakwazi ukusebenzisa izinto okungezakhe, izinto ebezomlungisela ikusasa lakhe liqhakaze liphumelele. Omunye umbhemu wahlangana nomunye ehlele eplazini lakhe engalisebenzisi ngoba ebanjwe ifiye. Uyambuza-ke lo uthi, awutshali ngani ukotini lapha kule nsimu yakho ngoba ukotini uyachuma kule ndawo? Uthi lona, hayi, iy'lwane ezidla ukotini zizawushaya uzuvale, moshakalelwe imali, ngingazuzi lutho. Uthi-ke utshale-ke noma umbila-ke ungenanto, hayi, inhlava izawushaya uvale umbila wami, ngingavuni lutho. Oh, manje-ke kusho ukuthi lo mnumzane lona ubanjiwe ukwesaba unensimu enothile ebingamthelela izithelo ezinhle athole ukuthola imali adle nabantu bakubo kodwa akanakho uhleli engenalutho enakho ukwesaba kuya kugcina usejele lakho uhlala usejele lokwesaba uma ukwesaba kubusa impilo yakho awungeke uthathe inyathelo lokukholwa noma uyikholwa elidala udinga ukuthi ungabanjwa okanye ungabi sejele lokwesaba ngoba uhamba wena ngokukholwa lithe iBhayibheli the just shall live by faith hayi ngokwesaba Nkosi mayikusizeke nawe ubheke indaba yokuthi awubanjiweni kwesaba lithe iBhayibheli encwadini yamaHebrew 11 verse 6 ngaphandle kokukholwa akukho umthokozo uNkulunkulu bazalwane kuze uNkulunkulu athokoze ngathi nakulesi simo esinjengalesi siyadinga ukuthi sibe nalokukholwa okujabulisa uNkulunkulu size uNkulunkulu ukuthi sihambe sikholwe uNkulunkulu adonyiswe uNkulunkulu aphakanyiswe owenza ukuthi abantwana bakhe bephumelele asina uphumelela uma sisonge izandla asina uphumelela uma sesaba ukuphuma siyosebenza kusesemini ngoba kuzobusuku obungeke kusebenze umuntu nesikhathi sabo ngeke ke umbila uyimilele ensimini ngeke insimi yakho ichume ungaphumelanga wayilima wena ibhizinisi lakho lifuna wena uphume uyolonga ulisebenzise ulisebenzele then emva kwesikhathi uzodla kahle baningi abantu abahleli kabuhlungu besaba bagcina ke sebengasaphumeleli inkosi mayisizeke at this time Njoba ngishilo ngathi umshumayeli uthe kuko konke kukhona isikhathi ne-COVID virus lena COVID-19 lena izodlula inesikhashana sayo ngoba nokunye kufikile kwadlula naloku ke kuzofika kudlule ngoba uNkulunkulu uzinika izinto isikhathi ayinika isikhathi zidlule siphelwe isikhathi siyathandaza ukuthi inkosi sisize ngesikhathi savaleka endlini lapha singaphumile sisebenze kakhulu engathi isikhathi sokuexercise kakhulu imithandazo yethu isikhathi sokudevelop ifaith yethu isikhathi sethu sokuba sakhane sikhuthazane emakhaya siphume emakhaya singabanye abantu sinalo moya wamandla moya othando the spirit of friends sound mind uNkulunkulu sinikele izinto ke lezi zinto zinamandla kakhulu uma sinomqondo kaKristu kodwa sound mind awudideki wena uma bedidekile sima singadideki bazalwane noma kunje uNkulunkulu still on our side uma uNkulunkulu engakithi ubani onokumelana nathi Nkosi mayisibuseke sazindla ngalamazwi egameni elinamandla likaJesu Kristu umsindisi wethu amen